Kumnyaka wama waka mabina neshun Wotanzi bingeli sigin jebek sepsuk Kula moya sebay, nemiti yak tula Itabeli gwicho, no mabi ngendela kumbu lingubu Jengo malusa dudu ligusha Inginginya skachelwe ingele singi segulizwe lepupa Embindinwe mikuku, nbadule mbuzisa ngendombe Nontsundu Kalachiswa ngebobo selkulu, nisonde legulu Kangongoza na kwaza nge kombendulu Na chalo mnyango da vula, pakati kwel gumbi Na njengi mbiza ya mafile ngugu Kunjengi nyaka nyaka kwel chojombe mfungu mfungu Tenda unyathela ndatsibisa umlenze ngesithonga sagqaka lempuku ndawuqwalasela phambi kwami phansi ndabanda kuthuka umbono wethambo nesikhumba ingube sele ntombazane ehleli phambi kwesibuku ayibo ayinabo nginomsundu ondimfunayo utshebile utukutuku lo ndimbonayo inqunela nesembovane isihlunu umzimba uzizilonda nevumba ndathanda muzi ubusa phefumla ndimve ngoncina xa dliwa zintlungu wothuka nam ndisesipilini ngethuba esazibuka wathwetyula ngloliwe wencinci goduka eshosholoza edlula kumabakala emini zokhula wakhumbula Lothando nomshushu waphupha ngokhuselwe esandleni sikanina ngethuba lefuku ngeminzi emigcobo novuyo kaloku kuzala inzwakazi zinkomo nentluta ndawusondela kuye kwangona lili isichotho semvula imibono ngengqondo ekhumbula ngemini ethwala imbasa yokhuphiswano lobuhle yayimincili zizo zonke zimbuka ngethuba lomzimba unombizana ushiya amehlo endoda ezindubula kusasemina ngokuhlwa ezikonweni ngumlizwe nigwijo xa udlula namaqukubelana ecula mhlela umntwana kwedini mhlela noba sevuka kwiminqino yethu sonke yokutshata wena bule loqala iphupha ndimkhwazile ndimbuza Nontsundu sanikhumbula kwek madoda kanti ubomi intonina nam ndisiven buza kwek madoda kanti ubomi intonina nam ndisiven buza kwek madoda kanti ubomi intonina nam ndisiven buza
sukulwana saphalo nam ndiyafuna ukuthi kuni hlabelani kwelo Nontsundu ophumekeleni sukulwana saphalo
Lomntwana sakhula bendilisekile intombi ezithandela ukufunda kuzo zonke iintsapho zelale belilungu ngokuduma ngembeko senze sonke samjonga ngemehlo loncumo ochula ukunyathela bodumo enyathela kula magada nomgquba njengentyatyambo ngasemlanjeni akhanga pheza uchuma kanye ngethuba unina mbuke sethu uyavutshwa esamncumo ukhula usathana yena uhlele mombe lomncunya ocondobile umntwana esitatweni ngentozamo yegusha kanemva kwako khatshwa inqumbo yencuka samhlutha amaphupha yemka iminqino yabazali yaxela iinkomo zoba omkhulu zabahlutha ukhola njengembali yomlungu kwiinqondo zolutsha njengaye wonke umntwana ebedlala libali xethunywa walandelisa ngokucela uhamba nesihlobo zimkhupha suka sarhawuzela isitrato njengeentakumba zemfunxa wancembeza namaqhenkwana kusihliwa kusenyukwa akhonda uzokuya esitratweni abantwana kuyabukwana xa khulwa eli nqanaba ukhawuleze walidlula bambona ngokuphosa ufika ngethuba suka wafika ngesithuthi inqwela yegolide emthubi ilanga libonwa kude namhlala basezandleni zikanontsundu bakufuphi ngokujonga nje sakubona ubunzima bempokotho zikamqhubi wakuphosa ngakhona ufika ngethuba suka wangena ngobusuku walandelisa ngokusuka ngabuye yaphela imilozi yangamaxilongo emoto xa zicula zihlabela uthula babhana zimabazela umntwana ngobusuku imbewu zesitiya sobumnyama ziyakhawuleza ukuchuma imimangaliso njengosana nesisu esikhulu nomlimi xevuni yothuka zeziqhamo zemitha ityale ngokwakhe umaka Nontsundu le ntombi zele ngaphandle komtshato njengabaninzi kule lokishi ukhule ngaphandle kotata ulandela ekhondweni naye weza neyakhe ngedama wasandisa isitiya semitha enganciciselwayo weza nesizukulwana sesithathu kulo mzi kuzala abantwana bendibano zesitrato yanguye nonina kwaphela imvisiswano walibebhethi kwabo ngexesha leziqhamo kuthe kanti yena uvuna nemithi egawulwayo usana lwakhe luncamle nje ubomi lawukhwelela umhlaba kumhlala abheke umoya intombi incuchalaza nokuhlala wanqaba ixilongo lemoto wanqongophala nomlozi lo womlomo ngenxa yentloni walishiya ilali weza kule mikhobolo kulapho afikele khona zeziqhamo zesono esihlala sidilisa isizukulwana sikaxhosa ubumnandi bemali ziyobisi nesondo kudala ivumba nesilonda kwintlungu lapha kulo mbono wena umamela umbongo kusipili ngabe uyazibuka mbani Nontsundu mhlawumbi uyazibuza ndithetha ngomnyaka wamawaka mabini neshumi alikafike lo suku mhlawumbi nganguwe uNontsundu
sukulwana saphalo nam ndiyafuna ukuthi kuni hlabelani kwelo Nontsundu ophumekele